Watu wata birthday na kuna keki wakose kukuja. But look at us, we've made history. Appreciate yourself, mefanya historia. Nakuru, we've made history.